Ay, mwenze wonge, ngikunike wonge, kodwa unelanga ngoba wangishiyela. Ay, kodwa sasizi nawa kukusizi, somunye umhlaba manje impilo zethu shintshile. Ay, sifisela injabulo nothando. Ay, nempilo enhle dalwa.
Sayona, Sayona, sasinente enhle, Sayona thi. Sayona, Sayona, sasinente.